cha police ni yoreka kunyata wewe kuri iki kiboro
jengi bihumbi 10 narishe muri volcano ninjira umujimva mu ntara ya ngoze urumva itike bakaye ntabura nkavuga ati ni muntu abure ndinjiye umuce urantege
yego
urabona ko nobana yirishe kukuyaya atanje mu muce kuyaya abarundi basanzwe bariko barankurikirana kandi baranzi kandi nubundi ko ndavuga kugira abanyumviriza umviriza simbiza andirimbo ya papa cha indirimbo yanje irimo inshuro zine ijya ndirimbo ya papa cha yesi korabo ni kugahanga kanje nkuwiyemera
gahanga wishwe niki
kandi rero umviriza nakubwire rero simbiza
genzo kwicwa no rwabagabo
ne nabandi ko ndabeshe
genzo kwicwa no rwabagabo mwe muzokwicwa na karimi ka
ese
nkamwitinza ugwego gwawe reke
none gashaho ugwego niko ruruheje ruyibindi vye urundi gwego
mugabe BowDeni
yani grafrere wanje
mva muri commune
grafrere wanje
BowDeni ava muri commune
umviriza papa wanje
umviriza
ni gashikanwa bwa
gashikanwa ava muri gashikanwa
ni gashikanwa
uranagenga
ndekare ndakubwire ngo
ukaba kuri frontiere na kayanza
ndaza nakubwire mama wanje
eske
umviriza rero umviriza papa wanje abizina nyimo na mere
yari mpize mayambi
uravyumva cyivyo ntubimbwire
indi ari wundi
cyivyo ntubimbwire ndabikubye ko abizina nyimo kuko urumva navuye muri bo babiri
uranegeje
navuye muri papa na muri pere mva no muri mere
urumva muri mwebwe ni nde kubise mayambi ko
babaho wewe byo nivyo waye kumenya
wewe se BowDeni apize mayambi mere wawe
cyangwa ivyo apize mayambi wewe rero mama wanje yubahwe kuko yarafadikanije n'Imana mukushikana ayaravadikanije nabavyeyi na n'Imana kugira jenshike kuri yisi urumva
yubahwe sawa
urumva yubahwe
okay
uranege
BowDeni muvukana kuri papa kuri mama
nani umva ko tuvukana kuri pereka bro
ah umva pere wawe yari umumeshe
none mutamara rya papa
tamara
ne mutama yisondeka kama nani
ahari ni
yewe nta muvyeyi numwe ntafise bose barahari
niwe
papa BowDeni niwe papa Star Love BowDeni na wabandanya haka na kwa tahanzi ni vyo kumenya
Usuzo kwiga ni nota zofungo Mungari kini kujyoshiru nga wanu batukona mabaja ja wa shofera Wa shofera bari mu bantu ba mbere bapiga mamu ya mbili vya hata Ndabashida murabe iyo link ili musi ni link ya shene iwe Iyo link ili ngaho musi higaniru Ama mega yanyu mwakoreshe je ndabu wa shevre masi je Wena bitumye ni notification na kuhundi
Na munu yangu ukora
Jeku
Sasa Asubize Hamaro rero nawe rero akaba azi ku ndirimbo yiwe ariyo ari ya mbere ngaha mu Burundi simbitse tor yombe cyo mu munzindukanire kwa rujanze
timire
ni taxi bitanu bitanu bazumutwara kumukura haha bakugenda hariya ibihumbi bitanu kumujana no kumugaruka
ni kwaguza ariya kumuvura
eh
kwa rujanze ninza mutwara
oya uzombwira ibibazo bikenewe hama tubirabe kugira akire hakirikare yumviriza indirimbo yanje ko ari aho ihuriye n'ijya ndirimbo yiwe kubera avuga ko ariyo ya mbere ariyo ndirimbo ya mbere yumve ide ziri mu modoka ziri mu ndirimbo yanje yumvirize amajambo iyo ya Java ko tari bwa burimbo ko ari tari ya banje
eh byorohe umuntu ko bibiri zikuri litre zitaru
je nanje hari ukuntu je ntasuzugurirwa kumeza
eh
urumva
apa ni 5 litre
eh uzo mushikanireje
genzo mugushikanire
bamuvure indirimbo yanjye ndayisohora yakwitse ibaye ngoma niya yumva atoshe ka yashonje tora bihumbi bitanu mugurira amata agenda ranwa
kwa rojani
eh agenda ranwa urumva nta mpamvu yukuza tubona bata muta batama mwaradusaze muri ko mwaradusazira fo eh das studio baruriro batinya nijo nizo ndiko ndubaho kubu
batinya sawa eba katurindire genda nayo ko biriko biraryoha So mwibwiye ko uganda jeme kuri no content.
Komeza mushigikira abantu.
Komeza
mushigikira.
Umuntu yumva yuko abifite ingufu agire partage. Hama mushigikire no mu jam master bo star love. Umaza mutasa star love. Star love.
Star love. Star love.
Kagize pecho kwa sho kwa iza hishara namba biroga.
Jindirimbo no kuri ku Imana yanje iraryoshe.
Bro, abafana bazi kuyiraba.
Yego. Mana je
ndavuga yuko ati indirimbo yanyu yasohoka. Bu.
Jewe nta muntu nzozeme.
Bise yanyu yambwiye ati agomba so indirimbo ni yagira gusa ngo bu. Arabo cyaba subira
kugaruka.
Wena indirimbo yanyu yasohoka.
Urabona uburavu urabona je nk'ibihumbi 10 narishe muri volcano. Ninjira umujimva mu ntara ya ngoze. Urumva? Itike bakaye ntabura nkavuga ati ni muntu abure ndinjiye umuce. Ranege.
Yego.
Urabona ko no banayirishe kukuyaya atanje mu muje kuyaya.
Yeah.
Eh? Bro, je ninje mu muje nzi ico nje kurondera. Je naje kurondera ubuzima.
Tatuaje mbwa ntazo warazimanukanye.
Jewe tatuaje nizino nyo nazikoresha jino. Umuje brother umuje ni sawa. Umuje ni sawa ntacho. Urumva? Umuje wigiramo vyishi. Mugabo gusa ndashimira mama yambwiye ati mwana wanje. Itabi.
Urumogi.
Urumogi. Ndanabivuge mbere no mu rurimi kumvikana. Urumogi mwana wanje nkunda navyaye kuko jewe ni je muhungu natanguye kuboneka mu nda ya mama. Arambwiye ati muhungu wanje sinifuza kukubura, sinifuza kukubona urumusazi nk'abaraho nk'abana bababanye. Nkeneye wigenze ubuntu, wirinde kunywa urumogi, wirinde kunywa itabi. Urumva? Wirinde kuja mu marigaraje atagira icavuze. Wahandura ingeso nyinshi. Genda mu gisagara ariko mu gisagara hari byinshi mugabo ndazi ko nawe utabuze ubwenge bwo kwirinda uze wirinde ivyo bintu ndakubwiye mama wanje arafukamika arakubiganza arambwiye ati genda mahoro ube ha mahoro urondere urondere uronka ni waronka uzonyibuke urumva uzonyibuke nk'umuvyeyi wawe yakuvyaye ntuze wibagire nk'abandi bagenda bagaherayo bagaca bigira mu bindi ukore wirinde 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 intuze y'inkwavu ingurube impene cyane azifuse rugura ikintu nagura ni impene
n'azo gakati mwari nyuzuranye
urumva sinzi n'ivyo waye kumenya none n'umbuza ni ibintu vya pirate vyo
bubaba yeah
urumva rero
wewe kiyara 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 karte mwari ari nyuzuranye mu nyihanganire gato
urumva rero
none gamuga wero naruguri inkwavu gu murungi ka rero byose
endarungika no muziki nka ukora niyo mpamvu yenda kubwira ati jewe
eh
indirimbo nge indirimbo ya papa cangwe
iyi wawe double trekare kwa na papa cangwe papa cangwe papa cangwe no murundi
indirimbo yo yareka ndayivure kandi abavuga kuko ari kumwe no murundi wacu so
papa cangwe yari mba
ari kumwe na ore
wa nzonze
oh yo vya nzonze indirimbo yiwanje Pro banza umve banza uvuge new era studio umvuze studio new era hama uce umbwira kahantu
new era ni ya nabikora ku murundi
uranyumvira nikora ku murundi nikora ku muzimbabwe
Zimbabwe
bro je narakubise urumva je uko nagiye mvuga nti jewe studio ntoya ndazirambiwe hako je nzogenda gukora ikintu
hari studio nini zizikorera kwa barundi
okay yumve ko ari abana nabo ngaha mu Burundi babamesha
ha muzimbabwe aratwinjirana ifumvuga n'abatanzania
banza umvirize
nta muzimbabwe aratwinjirana
none nibaje gukorera ngaha mu Burundi
ndakubwiye ati hari muri imvye muri zimbabwe n'umutsi
erega yaremejwe n'ibikorwa vyo mu Burundi araza kubikoko bibakorera urumva yumvise ko abarundi bashoboye niyo mpamvu nanjye navuze ati muri ba barundi bashoboye reka nanjye nishikaneyo ndamwereke nanjye ko nshoboye urumva
Shoboye
nanje go frauds anje zikadze.
Wewe ufite frauds zikadze.
Papa. Nakubise ya mbere ariruka. Aravuga ati n'umwana nibiki. Eh? Umwana nibiki.
Wagiye kwemeza umuzimbabwe yakwemeza abarundi.
Nabanje kwemeza umviriza. Abarundi basanzwe abariko barankurikirana kandi baranzi kandi nubundi ko ndavuga kugira abanyumviriza. Umviriza. Simbiza.
Amajana 5.
Urumva amajana 5 natanguye kuri umwe. Urumva nurundi gwego ruko raduka ndakenerere nk'abandi bagume baduka kandi rero ndashimira abantu baguma abantu bakomeje kumfasha mu kududa cyano yanje kugira ibandanye ikura kuko nabo abo sije nabategetse ngo ni mu bikore n'urukundo bangiriye baravuga ati reka umwana tumufyondera kana katumufyondera abandanye atera imbere kuko iyo atata gushima ibikorwa byanje biri kuri cyano urumva biri kuri YouTube cyano yanje Yari kunsyondera.
None indirimbo ya papa cangwe nayo iyo ni ya papa cangwe
wagomba kuvuga kwiye. Navuze ngo indirimbo ya papa cangwe ari kumwe na Oreke. Barundi kazi munyumve neza. Simvuze ngo indirimbo ya Oreke. Indirimbo ya papa cangwe ari kumwe na Oreke. Urumva? Mhm. Ku ndirimbo yanje.
indirimbo yanje yiharure mu incuro zine kuri ya ndirimbo ya papa cyane
urumva niyo ndirimbo ikaze kuri no munota
apana ku ndirimbo yi abandi ndirimbo ya papa cyane indirimbo yanje irimo incuro zine ijya ndirimbo ya papa cyane nokuri sukuyemera
kwari kwifatiya karoro ku ndirimbo ya papa cyane
hari impamvu kuko iyi ndirimbo yavuzwe kwa ya urumva bayitabira hadari ngo giye ko ngwagiye gusohoka koroba yubugesera yiki yiki nanje nasigaye ndakora ndavuga ati reka abana duhuriza hagati
nabo ni korabo none
urumva Jesse korabo ni ku gahanga kanje nkuwiyemera
gahanga wishwe niki
kandi rero umviriza nakubwire rero simbeze
genzo kwicwa no rwabagabo
ne nabandi ko ndabeshe
genzo kwicwa no rwabagabo mwe muzokwicwa na karimi ka
nacho okay ni nabandi ko ndabeshe umuntu aziko yangiriye sabone urumva yangiriye sabone
abantu majana 5
okay barakwiye kuko nabahawe n'Imana ntawe nategetse ngo abinkore
rero bakwiye ko sabone
bose banzure kandi ndiye nkubwire nibasanga iyo ndirimbo ari uburobe indirimbo ngiye gusohora nibasanga ari uburobe agasanga ari uburobe bushaye n'ukuri kw'Imana je ndi ndabivuge n'umunwa wanje ndabyivuge n'umuntu nibasanga ari uburobe indirimbo yiwanje atari indirimbo yo guhikiroro abarundi ndetse n'umunyamahanga agasoma kunturira agasoma kunturira nukuru wampaye sabone wakoze wangiriye subscribe
adocaye
kurako adocavuga ati wewe urumunya urumva wewe urumubeshi urumuntu wa mbere nta nico wishoboreye bagasanga indirimbo yanjye ari uburobe bushaye atari indirimbo iri kugwega indirimbo ikaze
kugwego
indirimbo irenze
mwese nka mwitinze ugwego rwawe reke
none gashaho ugwego niko ruruhejuru y'ibindi vye urundi gwego urumva eh
umva mwese muri munsi yawe
urumva nta uri munsi yiwe je ndi papa w'ugwego kuko haruye indirimbo uzokumvira ntacha amajambo ari mu ndirimbo je sukuvuga ngo ndamuponde naco mfa nawe ujya n'umwana yakuriye mu maso yanjye ndamubona
mwese mugomba kumudugira
sukumudugira ngo nta muntu yodugira kuri orege nokuri kw'imazi shaka je kudugira nkora ivyi wanje kandi je ndi umushoferi ndumuririmbe
nene kuri ushoferi n'ivyimizi kubihe
kubera iki ndabireka kandi umuziki je ndawukunda ndawi kandi ndanawushoboye
abagera ku ikomine musiga
none aya makambure none
aya ivyo gira
none sorry si yandonde yibone ndakunda
ushoboye none no yagize accident abagenda ku
ushoboye
ega sorry si yatanga mazira
ndaenda kubajije atuya ndonde ndashoboye
n'utwara badaje n'imishira
ndo rero nta muntu agomba kudugira horege na horege ntaharadugira ntaraduga ntacarakora
n'utwara badaje
n'imishira
hamwe ngiza muri
sorry indirimbo yanje nani ndabivuze ngo wari yanishiriye ko niyumva ko ari uburobe ari uburobe bushaye azoce akura akavuga ati Western Love nta kintu wishoboreye turagukuye ko nubwiyemeze gusa bw'uburofa ntacho wishoboreye turakuye ko bayi mugabo rero
yego nabonye kwa kize
rega
wewe yakese yakukuye
nuko babonye ko nshoboye papa yabonye ibikorwa byanje nawe na yanterefonye kujya wa telefone yanterefonye kujya wa telefone avuga ati peti ndabona ibikorwa bya yatangwe akese yatangwe ku telefona igihe nari nsohoye indirimbo yitwa nyoka
none idaboka waje wiyita mutoya wa BowDeni muge BowDeni
yani grafrer wand
mva mu komine
grafrer wand
BowDeni ava muri komine
umviriza papa wanje
umviriza
nigashikanwa
bra shikanwa ava muri gashikanwa
nigashikanwa
uranegeye
lekare ndakubwire ngo
ukaba kuri frontiere na kayanza
ndaza nakubwire mama wanje
eske
umviriza rero umviriza papa wanje abizina nyimo na mere
yari mpize moya mbere
uravyumva je byo ntubimbwire
indi ari wundi
je ntubimbwire ndabikubye ko abizina nyimo kuko urumva navuye muri bo babiri
urantegeje
umve navuye muri papa na muri pere mva no muri mere urumva
muri mwebwe ni nde kubise moya mbere ko
baba wewe byo nivyo wahe kumenya
wewe byo byamwe ndene yapize moya mbere mere wawe
cyangwa ivyo yapize moya mbere mama wanje yubahwe kuko yarafadikanije n'Imana mukushigana yaravadikanye n'abavyeyi na n'Imana kugira njenshi kuri iyi si urumva
yubahwe sawa
urumva yubahwe uranegeye
BowDeni muvukana kuri papa kuri mama
nani numva ko tuvukana kuri perega bro
ah umva peri wawe yari umumeshe
none mutamara rya papa
tamara
ne mutama yisondeka kama nani mutama yisondeka kama nani
maki samere yako ve yako ari piga moya mbili
hapana wivyo ni vyo wae kumenya wivyo ni vyo wae kumenya mande ka kuntesha ndireka gutuma ndero jewe Jesse kombaye Jesse kombaye mutama riha ari gaburya wallahi uri kuranye ka trande bro
arashari wivyo ahari ni yo
jewe nta muvyeyi numwe ntafise bose barahari
niwe
papa BowDeni niwe papa Star Love BowDeni na wabandanya haka na kwa tahanzi ni vijue kumenya
Urumva.
Niyo baba BowDeni, niyo baba
Salove. Yo man.
Ya yaratembere.
Utama yanka gasuzugura avuga atabana nabigihugu reka
tubongereze.
Aba yagishe nyene tugwire nk'umusenyi.
Gwire nk'umusenyi
umukyaga. Tinanje nyundo yo kubacura ndayifise reka ngire ngira abana abana babeho.
Nene naragiye gusigi.
Jewe. Zoraba ni nakura ndacara umwana.
Eke byo babe.
Ah, none.
Ntanakamwe ndaza abasani.
Je ndi sugira
bana. Ngari kintu byoshere nk'abantu batwara amabaja ya abashoferi. Abashoferi bari mu bantu ba mbere bapiga mama ya mbiri byatari.
Wapi je ndi sugira.
Ko yari gihe
umuntu azakubira isugira.
Ngiye umudada ushora kumutwara akabura amafaranga kuriha. Katumubwira ati reka ndagutera ingaramu.
Bazoza na ya demo ya uze kunsuza umurayo kudasanga ndi sugira wallahi.
Ize.
Tusanga ndi sugira. Eh? Kaza ni sugi jenda kafyeje bravo.
Sero.
Yo.
Abarimbye abarundi bemera bagutanga bagutanguriye ni bari.
Nemera. Apana
nemera. Bakube bo. Baguhiki icitegerezo baguhikiro
expression.
Eh? Baguha uvuga kuti uyu muririmbye vraiment. Uko uko biri kose.
Mubantanguriye.
Eh, bakubera icitegerezo.
Mu Burundi nta urimo.
Nta urimo. Mbere bya bintu ariko arasaba byo kwaza amafaranga n'umuze fa mu bironse.
Burundi bro arimavu sinzi ko aribonye kuko abantu yo muvukana burya beshi ndibako abantu yo bavukana iyo bavukana nibemerana. Sawa. Cye ndashobora kuba iragiyanje nari kuye kuri Tupac.
Tupac
Shakur Makavir kabisa.
Uraje musike ngomba
ngoreza. Jogya mutipe nakuze ndamukunda bro.
Ndamukunda. Uraje gataro. Je rero ndakunda gusaba imbabazi. Korana nakaruka karadanja hari. Mhm. Ona tuya zimwanya
mwene. Omudibazana mapira azana azana kamera cyari mu
mapira. Ha. Lazimo tafe mirongo 5. Umwana w'induru. Umwana w'ubwenge.
Umvira mu nduru.
Rero tashaka kuba twabatakarije umwanya ariko yadukurikirana. Icyo nza nkora mura ndabasaba imbabazi.
Ajewe.
Eh.
Aya je baranzi, baranzi ko tabwiye mezi je mbayeho mu gukora nkoresha ingufu zanje. Urumva nkoresha ingufu zanje barabona byibushe je njya gatatu ku munsi barabiye kuko ndakora.
Okay. Kwera bajaji.
Je ntwara bajaji nkafungura mu gatondo, nkafungura saa 6, nkafungura mu ijoro je byavuye kwa ibyo nivyo nivyaye kumenya. Rof, nuwe n'umutembera yo mangina umutindi arotica babaye. Rof, umutindi arotica babaye. So jewe
usobora inda yari kyashe zirimo. Ari inda izo zo kwagirizinda.
Jewe ntazo virus ndiko
ndaje kwandura. Ari inda izo kwagirizinda.
Yuki je nzorindira nzane cyo gikonyere ni kwere ni ishire mu ghetto.
Nzogira nk'ivyo so yakoze kuri nyina.
Ore menya. Urumva. Wewe rero indirimbo yanje bayirindire.
Bayirindire bagende kuri
kuri channel yanje kuri
muraze kubona shine idafise n'aba subscribers 600. Wandika project zit.
Wandika star of Burundi.
Yego sinda byanze.
Wandika star of Burundi urabe ndirimbo zanje here ku ya mbere ugere ku ya
nyuma. Yego ndiko ndabisaba abakunzi bikose aba uriko yaga n'abakunzi biwanje.
Babwira nyene.
Mugende kuri channel y'uno mujya. Ko je ubuni yemeze guteza imbere abanda ground mwene aba ataka zoza bafise.
Je ndo monster. Kuko je natangwe guhitinga nyiri munda ya mama.
Mviri banza.
Ibindi ya nyowe
barashobase yego banda ega an.
Ugomba kunkorora kama
nana.
Ugomba kunkorora kama nana.
Eh? Mugende
kwa muzane bitagira sababu muri
mugende kwa Star Love mufyende subscribe sivyo muni mwasanga ibiriho biba interest uko ndazi sibyo nzimuza gusanga biba interest muze kuraba ibikorwa vyiwe ubu ahubwo nza ndabashira description buri inkozi ikiganiro nza ndabashira murabe iyo link iri munsi ni link ya chaine yiwe iyo link iri ngaho munsi ikiganiro ni link ya chaine yiwe muze kwiraba.
Okay.
Canke
ba hama bavuge ko nusuzugurirwa mu bantu ndese ushobora mu bose uzugurwa
soza
mu bantu
sawa hama namba nabatakarije umwanya mu kubazanira uyu Star Love mbabarira ama mega yanyu mwakoresheje ndabubashe vraiment si jewe nabitumye ni notification nakundi
nta muntu yankukora je ndakora nkaje ingufu ziwanje n'umuziki ndagukora mu mafaranga nabiri icuya niyo mpamvu kumbwira ngo muziki ndawuhebe braz imana iri muri je wari imana yayimpa
uno musi twakoze ibiganiro twambaye amasengere kubera yasho
agomba nahire mu imodoka
yiwe muraye mu ntere nani mwe kumenisi mbizo yasema vumba gusa uzo nyigana code ni yindi nyene uzo kwiga ni note
ndabakunda cyane
azofungwa
nkomeza munshigikira nzobemera nzobemera munyemeye
indirimbo nahaze bari z'uburobe ari abantu bakunda indirimbo z'uburobe murapfa
ko murapfa
kubyumviriza ko nyine
indirimbo yanjye ni y'uburobe bushaye nababwiye ntimwo nkongera no kunshigikira
sawa komera
jewe ndayikirora abantu nako cuzara ngo indirimbo z'uburobe ntasohora
sawa
Deka deka habwo bamwe bavuga ngo uko bagiye kuduhebesha umuziki basohora indirimbo umvize indirimbo bagiye gusohora
sawa
ego nakira urabe indirimbo bagiye gusohora
sawa
munyumviririza
sawa muvandimwe
je naye ndabarindiri video yakozwe mbona nina je na nabunguruje muri bajaji mbere na emwe nabwiye ati mutampaya yasinda batwarage na mwipake za muzindi
sawa
kobera bazi ko ari je ntwara neza nengenga bari pakiza barazanda batwara
sawa
rong indirimbo ndayizi narayumvise
ntacho wabakuye mugisyo
mugisyo hari epfo hari epfo hari
hari matara mbega
mugisyo sha beri beri chris nokore gwe imana wewe imana ikubabareye nokore ko bintu uvuga wewe imana ikubabareye ko yesi wewe kuko je sintahura kububa hajya hantu urumva kububa hajya hantu gacu uvuga ngo ngurarenze ngo impunzu aza nkwereka amabaro mu nzu petit je ntaniyemera uraze simeze nkubwira je ko nahevye ibintu byo kubamvuga n'amahera nambare Nigeza kuvuga ko nambaye twasambye kandi nuko nenda yambaye ko nambaye kirato naguze 50 nambaye ni pantalo naguze 2500 agapira naguze naguze 30000 urumva
ni kirato
ne ntuzanya no ni nkofero naguze 2400 kandi se ibintu byo kubesha nari ndavyambaye ibintu byose urumva navugiye muri rusangi ibintu byose nambaye ko bihagaze mu 300 bantera ivyatsi ngo wapa mahera nta yarimo mugabo kubena cye mbona ko abarundi babona ruko bibone bemera ruko biboneye
bashagenda kubibaza
naciye nino naciye mvuga ati sinzongera kuvuga amafaranga reka nze ninumira impunzu nzokwambara bakabonera amerazo vuga ati mutama washitse
komera
eh
so reka dusezerere gusaka dukurikirana
ndabashimiye kuba muri ko murambarira izina yoro rucano rwa
urucano rwa nje nibikeneye ko barumenye wewe usana bakunzi basimbizwa sema
okay same simbizwa urutina gwiwe simbizwa sema vumbi mubanda yemushigikira amana numuntu yaje gufasha impano zitandukanye naho rimwe rimwe aza kaduponda akatubaza ibigani ibibazo byane byo kuntu tagira umutwe n'amaguru
mama muranda basabati namba nabatakarije umwanya mumbabarire
hama rero munshigikire cano yanje wandika Star of Burundi ukorokirana ibigani indirimbo zanje ku indirimbo zitandatu ngiye kurekura indirimbo yanje inchuro zine indirimbo ya papa cangwe ari kumwe na Oreke subwiyemezi nababye ati uwangiriye sabone akazokumva indirimbo yanje ari yuburobe azoce afyonda akoreko azubize hamaroriro nawe rero akaba azi ku indirimbo yiwe ariyo ari ya mbere ngaha mu Burundi simbitse tor yombe cyo mu munzi ndokanire kwa rujanze
Dimiye
eh ni taxi bitanu bitanu bazumutwara kumukura haha bakugenda hariya ibihumbi bitanu kumujana no kumugaruka
ni kwaguza ariya kumuvura
eh
korojanye ninza mutwara
oya uzombwira ibibazo bikenewe hama tubira bakugira aso akire hakirikare yumviriza indirimbo yanje ko ari aho ihuriye n'ijya ndirimbo yiwe kobera avuga ko ariyo ya mbere ariyo ndirimbo ya mbere yumve ide ziri mu modoka ziri mu ndirimbo yanje yumvirize amajambo iyo ya Java kwatari bwa buririmbo ko ari bitari yabanje eh
bira byorohe ubona ko bibiri zikuri litre zitaru
je nanje hari ukuntu je ntasozugurirwa kumeza eh
eh
urumva
apa ni 5 litre
eh uzo mushikanireje
je nzo mugushikana
bamuvure indirimbo yanje ndayisohora yakitse urumva niko bimetse yakitse urumva yumviriza indirimbo isukuye indirimbo yakozwe ku buhinga butandukanye yumva umwana ari 10,000 akaza muri volcano ataje kuyayata ataje gufyina urumva ataje gufyina bibaye ngomwa ni yaba yumva atoshe ka yashonje tora 5,000 mugurira mata agenda ranwa
kwa rojanye
eh agenda ranwa urumva nta mpamvu yukuza tubona bata muta batama mwaradusaze muri ko mwaradusazira 4 muta muri ko wadusazira na
5 litre na franga za bitumbura
na maziwa
na maziwa
urumva kuvuga ngo indirimbo yewe niyo ya mbere narindira rero yumviriza umwana yavuye ingozi urumva mucaro umwana wo mucaro
yagwaye imvunja
sha narazi gwaye inkeya ariko sina inzara zirakwiye urumva inzara zirakwiye hama rero ikindi arindira yumviriza indirimbo ikosoye
ariko uzaravuga ngo indirimbo ziwe ngo ngo nizo za mbere ngo Burundi bwose ngo kuva yatangwe ngo kuva baririmbye bagatangwa abasuzuguza we mvuze ngo iki ati ntudosubire kuvuga
ku indirimbo mara banye ngo zirindira muzomarana
okay jewe rase nkundo umuntu yemera
ndamukimwumba
amafaranga singwaye utomufashije
ibyo bintu ndakubwiye 5 izinga rizo
ivyo bintu ndakubwiye
na 5 bale okay. Ya
yamaziwa na bitumbo ntagende kwa muganga shonje ko shobwe kwa yison yigwara inzara azobanzage aba ubanzura yuko atari ingwara yinzara atari ingwara yinzara sawa umushika ntari kwa abamumvurire hama nsohora indirimbo yakize yumvirize ikosora ryo umwana yavuye mu cyaro ukwameze okay
mese muri bamwe bamwe gukundana nimwe ari
kwinjira okay ntacho ntacho kugira ubwiyemeze buhere ivyo nivyo nshimye gukora wegenda umunshika nire gisabwa turaterereza mu bagenzi mu ncuti n'abagenzi amahera no banarakuye muri bajaji nongereza ko makeya hama tumuvure hama nsohora indirimbo yamaze gukira ategwa gutwi neza yumviriza indirimbo uko yakotswe
mu bisanzwe ugutwi okay sana comprend so umviriza niyo content izo kurikira
Have you
seen this? Have you seen this? If you have not seen this,
you will get a good idea. 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 You will get
a
good idea. You will get a
good idea. You will get a good
Jana vuye ngozi.
Imire douze bare ya gitoro na 5 bire ya mandazi. Aya mafaranga aramushi ejo arakora umuti.
Sinigera ndenza kamwe. Sinigera ndenza kamwe je
ku badita.
Eh.
Urazi rero.
Eh,
bana bona bateri kirakorogana.
Genda ibagiye.
Ndibaza iyi misho irakwi.
Irakwi.
Tuzosubira.
Ubutumwa nubwo natanze.
Tuzosubira. Ndirimbe yasohotse. Naruru tuwa ya adi so, wakunzi wa Project Z Kuni Star Boy Star Love Burundi Mjee kuri YouTube yiwe Na bashidi yemo nuzenya muri description Ifizia numye
Awa tamu wale kwa rusa zina form
Acha mine say Acha nika ngira geze Sinu wagara racha ni kubanu tutatumie Arivinji tuwa ya adi na Star Love Onomba kandi numva yuko ari nabi n'ibintu byinshi yarakwiye kuvuga
proje navuye mu cyaro naje kurondira kandi naje gukora je nta buryo nofata ibihumbi amajana amajana n'amajana hejuru ngenda gukora umuziki w'ukuyayata ubu rero natawe umuziki cyariyo niyo mamuna netu ya mastudio akomeye kugira nerekana ubudasa bw'umuziki ndiko ndakora
twese natwebwe nuko tuba turiko turakora ndetse no muziki tuba turabapambanye ndagatugira aho tugejeje wewe namba uterereye iki jewe shobora no kutamutwara kwa rojanti nuko ubivuze dushobora basi no kuyaga
hari ibi
ne tuyaze turi babiri amubaza ati impamvu muziki wari wa mbere ukoronye content nje ari ibintu biryoshye
ntabwo umuziki we ari wa mbere je kundirimba
we wenye nabinsiguriye twayaga nje ari ibintu byiza
Bro,
turi ugacu
bro je ndakubwiza uko.
Ngawe utanze intererano yagacu
kuba barubatse zina baragyubatse. Mugane bacha bagomba kudugira ku mitwe y'abantu ngo bayicareko ngo nibo bambere ngo bazongo ngo bakore imiziki irenze. Twa turakora. Ahubwo dukeneye abantu badu supporting akugira indirimbo zacu zibe zije ku rundi gwego. Apana mugaga kuja imbere y'abantu ngo ni wewe ungukora ngo wenyene ngo iki rinda nane ndamuhaye devoir ku ndirimbo yanjye igomba isohoke yumvirize indirimbo cyarico indirimbo nakoze ubwenge nashizemo niki pro nta misi yose nishizwe kwa madusuzugurwa ngo muri abambere muri abaki muri iki natwe turi mu kazi urumva turi mu kazi simwe mukora mwenyene urumva simwe mukora mwenyene niyo mpamvu nkubwiye ngo amafaranga yo gushikana kwa Rwanda yatanze yamata n'ibitumbura wirire hamushike barayo ko atari nzara wigwariye hama urindira indirimbo isohoke izosohokana na video nta audio sinasijine kuba niyo mpamvu abafans banje nabateje kubasohorera audio nashimye kugira isohokana na video urabe ko ndiko ndasinya fresh studio zikomeye that studio barurira batinya nijo nizo ndiko ndubaha kubu
batinya sawa eba katurindire njye ndana yuko biriko birajyoha So mwibwe ko ukanda jeme kuri no content.
Komeza mushigikira
abantu. Komeza mushigikira cyane. Bo umuntu yumva yuko abifitiye nguvu agire partage. Hama mushigikire no mu jam star bo star love. Umana muta star
star love. Ne star love.
Kagi dipe cyo cyo kwariza hishara namba biroga.
Mugabo gusa cano yanje nitwa Star Love Burundi.
Star Burundi. Muje ko nayishize ko. So hama je ndabakunda. Ndabakunda. So reka munagende kwibandaza gupiga moya mbili bana umuntu wetwa yaga umunsi wose history ikontenti ya legende broto yaba bataba abo wita batama cyari umunsi nzo kurondera sivyo
cyo zondondera
reka tugume kwanza kuri no nkuru hanini ishimiki kuri na bashasha peti babara
cewe je umpamagaye ndahari
abatama reka tubane baduheze kwanza uzisoraga indirimbo ya uzisoraga cyane
indirimbo meje gukora video tukaheza amasanamu yanyu niho ndoca amenye umunsi ndoca ntanga bazabibona ndiko
ndabazo yo nsigiye 2017 iyo mission zo yigerageza nivyanka tuzofuma twicarana tuyahe kandi ibintu bizagenda neza so genda bakunda saje zimbizo wase mavumba ivyo yavuze ni ivyo mission ya mayi mwayibonye amera ya mayi mwese mubona ibikurikira zose